Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo y'Isanganiro kaze mu makuru yo kuri no wa gatatu twabateguriye ne tuyahere kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abantu batanu bo muri komine Muhuta intara ya Rumonge bari mu minwe y'inyamiramabi bakaba bafatiwe hafi yahari inzoga itemewe n'amategeko benshi bita ikinyabuzima. Mu gisata cy'ubudandaji naho mu mwaka w'2020 ugushora hanze byaragabanutse ku rugero rudasanzwe byasiguwe n'umuhinga mu by'ubutunzi mu nama igira icenda y'ishyirahamwe rihuza inama nkenguzamateka muri Afurika no mu bihugu by'Abarabu. Amakuru arambuye ni mu mwanya. Rekansubire kwa hikaze murano makuru. Amashirahamwe Burundi Mining Exploitation hamwe na Comptoir d'Exploitation des Minerais du Burundi vyaradugije ubutare vyimba muri commune Kabarore mu ntara ya Kayanza. Umwimbu wavuye ku biro 400 uduga gushika ku matoni ari hagati ya 25 na 30 y'ubutare bwa coltan na cassiterite buri mwaka. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uno wa gatatu Kenny Claude Nduwimana avugira ayo mashirahamwe avuga ko intambamyi zitabuze nk'abashora mu kinywabi ubutare. Tumukurikira.
Icyo twemeranya nuko ari ubutare bwagumye bushoka igihugu kikabujana hanze, ariko icyo indongozi z'igihugu zidogera nuko ubwo butare bwari buke ugereranije n'ubutare bwari mu gihugu. Byumvikana ko rero abaje gukuraba iby'ubutare basanze sosiyete yacu ari ikora neza, niyo mpamvu rero iyo sosiyete yaretswe ikagwandanya ikora kuko ikorera mu muco igihe izindi sosiyete zari zugawe yo yagumye ikora. Twakoze guhera ku biro 400 tukaja ku itoni ziri hagati ya 25 na 30, habe n'igihe hari amezi izo toni zarenze kure niyo. Rero icyo twifuza ni uko twoshikana nk'itoni 100 ku kwezi. Turiko turakora ibishoboka byo tugira umwimbu wiyongere, ariko murumva ko n'ingorane nazo nyine zidusubiza hasi ko zitabuze. Na gasantire kitwa ku isegisiyo kari ku mutumba wa Kivuvu, aho hari amazu ashika 300 byasabye ko dutanga umuzibukiro batubise ducukura ubutare. Namazu 328. Aba bantu bose 328 abantu baze kwakira amahera n'abantu babiri. Kubera ko sosiyete BME na Komibu basabye leta bagahabwa uruhusha rw'imyaka 25 yo kwimba ubutare, ahantu hose tubonye ubutare nitwe dufise uruhusha rwo kubwimba icyo dukoranye n'ubutaka tumuha umuzibukiro. Nta muntu adafise uruhusha rwo kwimba arekure kwimba ubutare, na cyane cyane ko ari perimetre twahawe.
Huko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, ibyo Burundi bushorera hanze byaragabanutse ibice byababa 68% mu mwaka wa 2020 bivuye ku ngaruka z'ikiza cya coronavirus n'intambara yo mu bihugu bya Ukraine n'Uburusiya. Bivugwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Leonidas Ndayizeye yatanze icigwa mu nama igira icenda y'ishyirahamwe rihurikiyemo inama nkenguzamateka zo mu bihugu bya Afurika n'iby'Abarabu. Uwo muhinga asaba amareta y'ibyo bihugu kugwiza ibyo bishora hanze. Kurikire Leonidas Ndayizeye, umuhinga mu by'ubutunzi.
Iyo yaba COVID-19 cyangwa cyangwa no muri Ukraine yakoze ku ibyo bihugu cyo kimwe icyo muri Ukraine cyaje gisongera isi yibe, kuko murazi ko COVID ariyo yatanguye kandi yamaze gutuma ubutunzi bw'igihugu buhungabana. Ikiza rero nayo isongera isi yibe, mwarabonye yuko ibiguzi by'ibintu dukenera hafi nk'iminsi yose byaciye biduga. Ndashaka kuvuga nk'ibitoro, nshaka kuvuga ibidukoresha ama engrais chimique nk'uko mwabibonye mu kigwa, byinshi muri byo biva mu Burusiya cyangwa muri Ukraine cyangwa muri ibyo bihugu bibiri. ivyo Burundi bushorera hanze byaragabanutse kusha ku ncuro 68 ivyo tugura hanze byo byaraduze geranije mu mwaka wa 19 mu mwaka wa 20 byaraduze hafi ncuro 13 kusha mwumva dabo igihugu kiba gifite ingorane yaje amafaranga y'agaciro kubera twashoye bike ariko tutetezwa kugura icyo twohanura ibihugu byo muri Afrika n'ibi byo mu Barabu nuko icya mbere bogerageza ntibashorere hamwe bakarondera amasoko menshi icyo ni cyambi cya kabiri igituma ibihugu bigira ingorane iyo habaye ingorane nk'izoye nuko usanga ubutunzi bwabyo buhagaze ku bidandazwa bimwe rero cyo duhanura ibihugu n'ubuyiza kugwiza dushobora gushora kuko nibyo biheza bikagaruka kakuzanira amafaranga y'agaciro ayo mafaranga y'agaciro aheza agatuma ashyigikira ifaranga ryawe ifaranga ry'igihugu kandi akakorohereza igomba kugura hanze
dukubitire mu ntara ya Mwaro aho bamwe mu banyagihugu bo muri commune Kayokwe intara enyene ya Mwaro bashima ugwego rw'abahuza rubafasha mu matati bagira n'abajejwe intwaro nubwo biruko nizigama devote umwe mu wagize ugo gwego muri commune Kayokwe avuga ko bafite ikibazo cyo kwiyunguruza kugira bashike mu mitumba ahabereye amatati ridi gahimbare
Abanyagihugu bamaze kwitura urwego rw'abahuza muri komine Kayokwe intara ya Mwaro baratubwira uko byabagendeye.
Narenganijwe n'umukuru w'umutumba w'inyagitonga ati yihagira itongo. Twari twatsinze hama kugeza naho ampohotera cyane araza arambuhesha hamugasi. Abo bahuza baserukira komine. Barabitohoje barabitekereza hama baraheza barabimfashamo no kuri yo ntababona n'ubu mba mfundikiriye mu gasi kubera uwo mukuru w'umutumba yihagira apfuka ngo jewe ngo ntaho muri sentare nimwe mu Burundi nzoronka ndotora w'intunganirize ngo atari sentare yo hanze ndashima kubera bamfashije kuko ubumba nugaraniye mu gasi kugira ngo simbandanye ngende imbere ngo nkurikirane uko kuri kwacu kwarengejwe ku ruhe rwa
barashitase na mpanuza jambo ya komine ijyayo ku mutumba njyewe narabaye dufise agashyirahamwe k'amasandugu aratarampenda ngo nk'amahera iyo mahera aranka kuyampa rero ndamwishuje agaca mbwira ngo genda witwarisha aka burafise wo kwitwara je hari umunkorako rero birateba niho twaca duhamagara abo bahuza baraduhuza ega iyo mahera nahata yaduhaye yose baradusabiye makeyi havara yaduha
nubwo bakora ibyo bikorwa byo guhuza abagize amatati n'intwaro Devote nizigama umwe muri batanu bagize ubwego rw'abahuza muri komine Kayokwe avuga ariko kenshi bagira ikibazo cyo kuyunguruza kugira bashike mu mitumba
tuvuge nk'ubuje nkumva nkungaha muri karitsiye nshobora kuba nkeneye kuja nk'hariyanye ku mitumba cyangwa nk'ibindi ndashobora kubura deplacement abe deplacement ntamba nindi zibura deplacement cyangwa tugahura n'imvura
abo banyagihugu babandanya bavuga ariko nubwo batunganirizwa n'ubwo rwego basaba abajejwe ubutungane kubaba hafi kuko ubwo rwego rw'abahuza nta burenganzira rufise bwo guca imanza
ukurabira hamwe ukungene abakorera mu gisata c'amagara yo mu mutwe bokorera munani ni kimwe mu vyakoranije abagize ishirahamwe Aluma Albert Mbonerane arirongoye avuga ko hakwiye kubaho politike y'igihugu igenga izo ngwara zo mu mutwe kugira abakorera muri ico gisata ntibatagaguze nako inguvu tumukurikira
hamwe twohwanira hamwe tukicara tukaraba tuti mbega wewe uri kukora gute doduha ivyumviro bishaje kugira tugire tuti intambwe twatugeze ko niyi none twogarukira hehe mugabo hamwe tugize urunani turavugana turagira tuti ingorane hari niyi none umuti twoyitora niyihe nisho cyatumye rero tugira tuti tugire iyi nama twumvikane hanyuma ivyumviro dukuramwo ejo bizabidufashe gutera imbere turavye mu myaka iheze wabona yuko ikibazo cy'ingwara mu mutwe gisa n'ikititwararitswe basanga ingwara mu mutwe isa n'iyari yaribagiwe ariko twashimira Imana ko leta y'u Burundi iciye kushiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida ubu hashize nk'imyaka kuva mu mwaka wa 2017 ariko cyane cyane kuva mu 2019 leta yaremeye yuko ikibazo cy'amagara mu mutwe ari ikibazo gikomeye ubu rero turi ko turabona yuko bimaze kuja mu ntumbero mu migambi ya leta ni kuvuga yuko ari icyifuzo cy'uko leta yabona yuko iyo ngwara nayo igwanije kugira ngo amagara amere neza kuko turi ko turavuga ngo ndabisubiramo iterambere rirama mu gihe atamagara meza abarundi dufise na cyane cyane ugwara kuko niwe tuziye ko ingufu nyinshi kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere mu bisata byose ibyo uzosanga bitugoye mugatwoshima intambwe tugeze ko mugatubwira tuti hamwe ejo ibintu byobananye gucyo mu gihugu cyose najya mu bitaro by'Muyinga najya mu bitaro by'Karuzi najya mu bitaro byo mu Kirundo canke Makamba ngasanga hariho umuganga hariho abayifirimye n'abayifirimyere bamaze kunonosura neza ingene bafata umuntu ajya bitura ejo ibintu bizohinduka hanyuma iki nacyo dufise icyumviro cyifuzo dufise ni uko haba umugambi w'igihugu ushinzwe kwitwara indwara zo mu mutwe cyo twakwita mu gifaransa programme nationale de santé mentale kugira ngo ejo by'ukuri abantu bose bari kubakora muri ico gisata bagire bati twakwitura nde kugira usanga hariho igisata gishinzwe kugwanya sida igitundu malaria n'ibindi
amaritiro arenga ibihumbi 12 y'inzoga bamwe bita akanyabuzima abandi bita umuti yarasheshwe ku mitumba ibiri yo muri zone Gitaza komine Muhuta intara ya Rumonge ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri bimwe mu byo bayihinguramwo birimwo ico bita ikizinu kidasanzwe vyateye amakenga abari mu ntwaro bituma bafata iyo ngingo abantu batanu bari aho iyo nzoga yafatiwe bakaba bari mu minwe y'inyameramabi mu Gitaza ngo bashengezwe n'ubutungane inkuru dukesha mugenzi wacu Jean-Pierre Misago
mu mihana ibiri muri itanu yafatiwemo ntibayita kumwe kandi ntibahuza kuvyo bayihinguramo naho impera n'imperuka ikora kumwe kwa Mariziano na Metusera umuhungu wiwe mu gacimbiri ka Gitaza ya kabiri bakoresha isukari agatanga wizi gakeyi icyayi hampande y'ikizinu kidasanzwe bita champignon magique mu Gifaransa muguhingura iyo nyobwa bita kanyabuzima imiti y'ikirundi nk'umugombe uboneka iyo nzoga yafatiwe Marisiana ararahira karengwa ko udakoreshwa yuditawe wo muri ako gacimbiri nyene ahakanikoreshwa gico kizinu kidasanzwe ariko avuga ko ari umuti kama mu bihugize harimo umugombe n'umufumya avuga ko yigishijwe na se wabo yabyize kandi abifitiye n'urupapuro ni mu gihe Metusera we avuga ko yabikunduye mu bushakashatsi yakoze kuri internet icyo adasigura neza kandi giteye amakenga intwaro n'igipolisi nibigize ico kizinu kidasanzwe avuga ko camuka mu Bushinwa se akaba yagishikanye mu Gitaza kivuye mu bihugu kibanyi cya Congo icyo bahingura iyo nyobwa bahuriza ko nuko abayihereje bashinga intahe ko yabavuye indwara zimwe zimwe nka diabete n'amakonyera ariko ko bamaze igihe cy'imyaka ibiri bakora atampapuro berekana ko ibyo bakora batarika hagati y'indwi zitatu n'ukwezi atangaruka mbi zifize ku magara y'abantu kubwa Domitire ntuzwe n'Imana musanteri wa komine Muhuta ico ni kimenyetso ko haragahaze mu ntwaro hasi akabakebura gutanga makuru kubabakurira n'abanyagihugu basabwa kwihereza ibyo batohoje ko byasuzumwe ko atangaruka mbi bifise ku magara yabo bongere bahingure ibyo babanje kuronderera impusha
Nikuru inkuru ya mugenzi wacu Jean-Pierre Misago amakuru twari twabategura cyarangira mwakoze mwese kuyakurikira ndashimiye abafashije kuyategura n'abari muhinga bw'ivyuma ibiganiro birabandanya kuri télévision Isanganiro.